Unajua nilikuwa nataka kugeuza gari.
Kutoleti.
Alafu kwenda.
Niende. Wewe ungesonga mbele nigeuze gari.
Being in a moment.
Wait, song about it.